ndizibulisele kwembukeli ndicela sikhangazele naluqikelelo lwemozulu. Ndingatsho ndithi ngumathityana nje angephe mvula alindelekileyo kwimimandla esempuma. Sambona kaloku la 30% wamathuba emvula uqala phaa elisuthu, ngokunjalo nakwingxenye yasefreystat ukunyukela phaa kwelaphondo laserhawuteng. Kanti ke mahle kakhulu amathuba emvula phaya kokimbali kwimimandla ke sentshona. Mbukeli, sabo into yobakho mvula zilindelekileyo, kanti ke ngomso sikhona sona isilumkiso sikhutshiwe yi-South African Weather Service. Sona ke sesemililo yamadlelo kwimimandla esentshona ukuya kuthi gaphaya ko-Upington ulumkeke. Mbukeli, kanti ke esasilumkiso siyafika naphaya empuma kolo nalapho sibona into yoba imililo yamadlelo ekhona phaa. Kushushuke kakhulu kwiindawo ezikumzantsi mpuma welizwe uqaphele ke mbukeli. Ndingatsho ke ndithi zizothi qolo zisina ezamvula kwimimandla esempuma ukuya kuthi gapha kwiindawo eziphakamileyo ezisempuma koloni. Kanti ke uqhube nangononophelo silindele kaloku izibhaxu zenkungu phaya kwelaphondo la KwaZulu Natal ukonyukela phaya empumalanga ngokunjalo naphaya eLimpopo. Wona ke amaqondo wethu okutshisa asibonisa into yoba noko lihle izulu lifudumele kwiindawo ezininzi zelizwe ngu-13 degrees Celsius phaya eKapa lodumo, ngokunjalo naseFreydendal. Kanti ke ngu-16 eCalvinia ze ibe ngu-20 eUppington, ngu-14 eKimberley ze ibe ngu-15 Mafike, ngokunjalo naseFreyburg. Kanti ke lihle izulu naphaya eKomane amaqondo abetha ku-13 degrees Celsius. Kanti ke napha koomaya phaya eWoodhouse eCofimfaba phaya amaqondo noko athanda uba mahle ngo-13. Xa sijonga ke ngomsombukeli ndingatsho ndithi noko lihle izulu phaya eKapa lodumo ngo-27, thathise kamaqondo ngo-33 eVostile. Kanti ke kuyatshisa ngo-36 eCalvinia. Inqatsini yelanga phaya ko-Upington nalapho amaqondo ebetha ku-38. Kufudumele ke kakhulu kwiindawo ezininzi zelizwe de kutshise ngo-39 phaya eGaladok. Kamnandi mawethu.